ezindaba zehora lesikhombisa osifundela usaba ngamthetho akunyokhasa ikomentari kuboshwe umseshi omkhulu uRoni Liso ngenkathi kutholakala umzimba wenkosikazi nendodakazi yakhe obufihlwe efrijini edala emzini wakhe okhulumela uphiko lwamaphoyisa enyokasele uthe bashaqe kakhulu ngalokhu ngoba umnumzane uRoni Liso lona ubethathwa njengesibonelo esihle emuthweni wezokuphepha ngokwenza into ebengalindelwe kuye umzimba wenkosikazi nendodakazi uthathwe abophiko bezocaniwe okhulumela bomndeni uthe bazonikezwa ngokungcwaba onesithunzi nosezingeni eliphezulu.
Siyabonga anti gogo, umama usungilindile, sesikhululekile manje.